Ki te whutupōro i ANA, kei roto i te whakapapa o Rameka Poihipi te whutupōro, i tākoro tōna pāpā mā te kapa o te Wairiki i te ngahuru tau iwa tekau. A toru rau tākoro i oti ai i aia mā te karapu o te puke. Engari aha kua te pai o tōna pāpā ki te tākoro kei te takahi te uri o Ngāti Whakaue i tōna ake ara whutupōro, me te hana ngā āhuatanga o te wā, ko ia tētahi o ngā kura huna o te kaparangatira. I a rātou kā whai atu i tētahi tūranga I ngā whiringa toa o te whutupōro ngai o. Kia ta huri ake tātou ki te pūrongo a Victor Waters.
He maunga nui hei kake mā Rameka Poihipi I tana whai wāhi atu ki ngā rangatira. Engari he mānuka I kawe ake e ia.
Like you said, you never want your teammates to get injured, but they happen and I think that's opened a door, a couple of doors for a couple of us to have at least a chance and I guess trying to make the most of that when you do and that's what I've been trying to do last month or so.
There's no doubt that we're going to get some reward from all of those young guys getting massive experience and minutes this year. Hopefully we bear fruit for it.
Tērā ngā wheakoranga nui kua otike I te tāna 23 tau te pakeke. Whai muri I tana wehenga I te kura, ka whai wāhi atu ia ki te kapa karapu o Waitaha me te kaupapa whakawhanake I ngā whatumoana. Tērā hoki ngā wheako I te kāinga, ko tōna pāpā tētahi pautoko o mua o te kapa Wairiki.
That's probably where I found my love for rugby, was watching him play when I was younger. And he always give me advice if I want it, but he's just always there. Him and mum, number one supporters, and whether I'm playing good, playing bad or whatnot, it doesn't think it matters to them too much, as long as I'm happy.
Ahakoa he ori te ngā ingoa, he rereke e te tangata.
Well, he's certainly bigger. His old man was a quality footballer. He played a lot of rugby with him. Halfback, tough as old boots, fitter than a buck rabbit, probably the fittest guy I think I ever played with. So, yeah, Rumbuska's got a lot of his qualities, but he takes after his mum in terms of looks, because his old man's ugly.
Ko tōna ao ko te whutupōro, ko tāna wāhine anō tēnā. He mamaku ara a Grace Steinmetz.
That's probably one thing we try not to talk about. It's kind of the last thing you want to do is your full day of training and you get home and one of us starts talking about code, big no-no.
Engari ko te whakaaro kai te tukinga ki ngā drua o pōpō ki roto o Fiti. Victor Waters, te karere.